Nyereka inzira y'ukuri. Nyereka inzira y'ukuri.
Igice cya gatatu. Inzira zitangiye kwigaragaza ku isi. Imana siyo nkomoko y'icyaha. Iyi ni inkuru nziza ku Imana atariyo yazanye icyaha, kandi mu nzira zayo zose nta hantu yigeze ikora icyaha. None icyaha kandi mwise yuko cyazanye na Lusuferi, ni kubera iki Imana itacirimbura Lusuferi ngo ihamukure ku isi, imukure no ku ijuru kugira ngo icyaha nticyiganze? Impamvu nyezina ni idusanga mu gitabo cya mbere cya Yohana, igice cyaho cya kane ku murongo waho wa 16. Imana yacu n'urukundo, twaremanywe urukundo kandi turemanwa n'amahirwe yo guhitamo. Twaremanywe urukundo rwa jambo w'Imana nk'uko tumubona muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere hamwe n'uwa kabiri. Kandi twese twaremewe muri we, turemegwa kuba uwiwe nk'uko Pawulo abishingira intahe mu gitabo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere ku murongo waho wa 16. Yesaya igice cyaho cy'icyenda ku murongo wa gatandatu, Imana yari yarabihanuye ibicishije muri Yesaya yuko hagomba kuvuka umujyanama w'amahoro, umuntu agira neza yuzuye urukundo kandi atanga umwidegembyo. Ni murabe muri Zaburi y'ijana na 45 ku murongo waho wa 17. Uhoraho agororoka mu nzira ziwe zose, n'umunyabuntu mu bikorwa byiwe byose. Aka karanga k'Imana yacu niko katumye idacirimbura Satani aho nyene. Mana iragomba yuko tuyumvira biciye gusa ku mwidegembyo wacu wo guhitamo. Ntabwo inezerezwa n'uko abantu twokwitondera amategeko yayo ku nguvu. Muri kamere yayo yatanze umwidegembyo ku bintu byose. Uno mwidegembyo wagomba kugaragarira no mwa kintu kiremwa cyari cyemeye kugumuka. Nimwiyumvire namwe, Lusuferi iyaguma atonye imbere y'Imana, Imana yari yaramukujije imushyira hejuru, yari afise ikintu cyose cyo kwifuzwa. Yamara kwiyumvira kuronka ibyo atagenewe, kwiyumvira gushika ku rundi rugero ataragenewe, bino byatumye atakaza umunezero. Ubwibone bwiwe bwatumye akoresha ubwenge Imana yari yamuhaye nabi. Lusuferi yarananiwe, yarahanuwe igihe cy'isi nk'uko twabibonye. Yanga kumva ubushobozi Imana yari yamuhaye, yagiye kubukoresha igikorwa kibi. Yabukoresheje uko Imana itari yamubwiye. Yafashe ingufu ziwe zose zamushyira hejuru, zatuma akora icyiza cyose azijyana mu kubesha. Icyo gituma bagenzi, nta kino gihe abayoborwa nawe nabo nyene bafata ingufu bafise, ubutunzi hamwe n'ibindi bakagenda kubikoresha nabi. Yarondeye abagenzi biwe ba hafi, atangura kumvisha abandi bamarayika bari basanzwe n'abagenzi biwe yuko we wari kararondera demokarasi, ukwikukira, ukwishyira no kwizana no kwizana mu ijuru. Kandi uno mumarayika yaguye yatangiye kuzana icyumviro kivuga yuko wewe ariko araharanira ikintu cyiza gusumba ikindi. Ntabwo yerekanye yuko ari karagwanya Imana, oya, ahubwo yerekanye urukundo rurerure akunda Imana n'ibiremwa rema byo mwinjuru naze atera isinzi y'abamarayika kumuhumbira kubera yuko yerekana yuko ari kararondera ikintu cyiza byari bikomeye ukuntu uno mumarayika yihishije byari ibintu bikomeye ku buryo n'abamarayika bataguye ntashoboye guhakwa guhendwa n'uno mumarayika yaguye. Ingingo Lusuferi yafashe ino nzira yafashe yo kuba icigomeke ku Mana byategerezwa kubera ikintu ibiremwa byose mpere ku bamarayika bari bahari icyo gihe mbere n'ibindi biremwa na twebwe abantu twari tugiye kuzobaho kuba igikorwa Lusuferi yatanguje mu ijuru nta handi yakibandanirije yaciye aza kukibandaniriza hano ku isi yaciye arondera umuntu Imana yari yaremye maze amusimbirako aramubesha nk'uko tubibona muri Zaburi 8 ku murongo wa gatandatu gushikana ku murongo waho w'umunani yarahenze ababyeyi bacu ba mbere wewe mu bwenge bwiwe yari yifuza kwigarurira abantu yari yarumvise igihe Imana ibabiye ababyeyi bacu ba mbere cigomeke ku Mana nk'uko nawe yari yamaze gucika icigomeke ku Mana imurane ibintu yari yibagiye hariya muri kuva y'igice cya 34 imbabazi abantu ibihumbi n'ibihumbi ntarira ibyabitanye n'ibicumuro n'ibyaha ariko simpereza urubanza kutarugira Imana ishimwe cyane ibi Lusuferi ntabyo yari yumviriye yari yibagiye kukimana ari Imana yihariye ikindi kintu yari yarobetsemo cy'ukuri yuko hari kindi kintu bazobona Adam na Eva mukurukana n'Imana isabato kuko Zaburi ya 19 ku murongo wa kabiri n'uwa gatatu hatwereka Adamu hamwe na Eva bamba baronka ku kamoto keza n'ibyiza by'Imana hano muri Zaburi herekana yuko ngo guharura iminsi uko umunsi wa mbere ushize uko bukeye n'uko bwije bagashika no ku isabato bino byari byiza cyane byabere ku bushobozi bw'umuremyi hamwe n'urukundo umuremyi afitiye ikiremwa muntu yamara baratakaje bino bintu byose batangura kumenya n'ikibi naco igihe Adamu na Eva bari bamaze kujya ku giti Imana yari yababujije batangura kubona ibibi muri ubwo buryo ku isi habatanguye guca mu bintu bibiri uraca mu bibi cyane uraca Genzi ni utarabikora ndaguhamagara gukora abone cyangwa subscribe kuri Facebook bavuga abone mu cyongereza bakavuga following kuri YouTube bavuga ngo abone mu cyongereza bakavuga subscribe kugira ngo uzoshobore gukurikirana ikiganiro ikigwa gikurikira igice gikurikira cya kino kigwa kizoba kivuga giti umuntu amenyeshwa kadashobora kwikiza kandi mugenzi niba wafashijwe na kino kiganiro ushobora gukora jene mu cyongereza ni like hama kandi mugenzi niba ufise ikibazo cyanye ikindi kintu wifuza gushikiriza haba icyofasha twebwe cyanke cyofasha abantu bose bazokurikirana kino cyigisho ushobora guca ucandika muri commentary commentary ziri publique zishika ku bantu bose barashobora nabo kubyisomera ariko ufise umutwaro cyanke irindi jambo wifuza kudushikiriza iri personnelle ushobora guca ujyandika mu butumwa bugufi cyanke ukadusaba email ugaca uyitwandikira ko nuko email turaza kuyandika muri description y'ino video kindi nacho mugenzi rino jambo ni jambo ry'Imana ridasanzwe n'ubutumwa buhembura imitima y'abantu bose babyitabiriye maze bagakurwa mu isi buhoro buhoro mu gihe berekezwa mu bwami bw'Imana icyo gituma mugenzi ndaguhamagarira ikintu kidasanzwe ngo ukore partage kugira ngo buno butumwa ubuheko na bagenzi bawe bashobore kuburonka ko Yesu akugirire neza aguhe umugisha aguhe kwama umwizera ibihe byose nakire ijambo ry'Imana
Ambari kumye yushkaragaza
Oh